Jumping like
boom shakalaka, boom shakalaka.
Da 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 dum, da dum, da dum, da da.
Oh.